Oh shit, sniper. Down, Ricky. Vi må team up, meet up, bro. Vi driver med meet up. Der han. Nå så jeg. Jeg sniper en kylling.